fogeyn oo u tamaaya Aar Uur Hooyo waana ka
laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadana isla kaashanayo isla kaashanayo
Yeah.